Nge Pure Save account ya Standard Bank, awusadzingi ufaka onke amacandza akho ndzawonye. Ufaka ishintshi yakho uthole indalelo leningi kule account. Udzinga 50 amalangeni wokuvula iaccount. Bese uthola likhadi lasebhange lamahhala. Kuphathelwa iaccount yakho mahhala ebhange. Ukhona nekutikalela ukuthi ufaka malini. Le account ikutsata kubekelela imali. Ngayo ungakhona ukuthola lokuhle kwakho noma kwaloyo lomthandzako.
Standard Bank, siyaphambili.